Ero kamano Yesu Ine je chwech polo gipi Nyasaye manitie Mane nitie kendo mabiro betie Ine nyasaye ine mi winjo record alama Winjo record pako Nyasaye makaluongo to winjaga Nyasaye makachogo to kecho ya Sulu maro kinyi tore nyina We atingi malu tine neni Nyasaye makaluongo to winjaga Nyasaye makachogo to kecho ya Sulu maro kinyi tore nyina We atingi malu tine neni Uchunge kedo nyasaye marauma Ukedo na pile lwenye maimo ya Ochunge kedo nyasaye marauma Ukedo na pile lwenye maimoya We atingi malo we babana Ine miwinyo rigi duongipa Apaki Uwazanemi Malami baba
Ine miwinyo rigi duongipa
Apaki Uwazanemi Abiro paki, abiro dhiali ruo Abiro deni kapoda gima nyasaye